Ndege wangu wa fahari, ndege umekwisha mali, sasa watafakuri.
Tausi ndege wangu, ndege wangu wa fahari, ndege umekwisha mali, sasa watafakuri.
Wapita watu wawili, wameleta uramali, sasa tuko mbali mbali.
Wapita watu wawili,